in Radio Svidi America. Radio Svidi America Samiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25.31 na 41 muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro ikaze mu makuru yo muri iki gitondo mugiye gushikizwa na Angel Fideni yo ngaba mu Burundi bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko ataco biteze kwishira hamwe riherutse gushingwa na leta kugira ritorere umuti ubukene bw'igitoro
leta ishindishira hamwe rizane iyo karbira iyo mazutu iyo essence biboneka yuko ibigiye gukora akazi kawara gakora abapivi leta rero nidandaza igira je bita controle de qualité igafasha ko badandaza ibikorwa byabo bigenda neza
uyo ni Diomede ninteretse umuhinga mu by'ubutunzi
iyo shiramwe na nyene rizozarire murura uwo mutwaro wahora ugaragara iyo hageze kurangura igitoro kwera ubukene bw'amafaranga va makungu
uyo nawe ni Rosine Guillaume Gatoni umuvugizi w'umukuru w'igihugu arahumuriza abarundi muri iki gihe urwanda ruri mu bihe byo kuyuka genocide yakorewe abatutsi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yasabye ko abafise ivyo bagiriza igihugu atwara bagiha agahengwe hano muri leta zunze ubumwe za Amerika leta zimwe na zimwe zaragize ubwira kabiri aho kwezi kwitambika hagati y'isi n'izuba aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mukanya gatoyi cyane ntimuje kure duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma
urakoze Fidele niyo ngabo amakuru yo hirya no hino ku isi tuhere hano muri leta zunze ubumwe za Amerika aho muri leta zimwe na zimwe zaraye zibayemo ubwira kabiri aho kwezi kwitambitse hagati y'isi n'izuba kuva muri leta ya Texas ukagera muri leta ya Maine mu burasirazuba bw'amajyaruguru ya Amerika abaturage batari bake bari bamaze iminsi barahigiye kureba ubwira kabiri aho kwezi guhisha izuba ku isi hakagaragara umwijima hirya no hino abantu amaso bari bayahanze mu kirere bambaye rinete zirinda imirasire yangiza amaso bagumye kohereza amafoto na video ku mbuga mpuzambaga zinyuranye berekana uko ikirere kimeze abatari bake bari barakoze ingendo ndende bavaho batuye berekeza mu bice byari byaravuzwe n'amahanga mu byumwe nyibisanzure ko aribyo biri bugaragaremo ubwira kabiri bwuzuye ukwezi gupfuka izuba ryose ntiyagira gace gatanga umucyo kwisi kaboneka mu masaha 9 n'igice ku isaha ya Washington DC ubwo ukwezi kwapfukaga izuba ryose humvikanye rusaku rw'abatangara bishimira ko bashoboye kubona ubwira kabiri bw'imboneka rimwe ubwira kabiri nk'ubu bwaherukaga kuba mu majyaruguru ya Amerika mu mwaka w'2017
Washington ijwi rya Amerika
Ministri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ejo kuwa mbere yatangaje ko itariki yo kugaba ibitero mu majyepfo y'intara ya Gaza mu mujyi wa Rafah yamaze kwemezwa ni mu gihe Presidensi ya Amerika ivuga ko intumwa zayo zishinzwe imishyikirano i Cairo mu Misiri zari zumvikanye n'abarwanyi ba Hamas ku buryo bwo guhagarika intambara no kurekura abafashwe bunyago Netanyahu yavuze ko yabonye raporo y'ibiganiro bibera i Cairo ariko yongeraho ko Israel ikora uko ishoboye ngo igere ku migambi yayo kubohoza abafashwe bunyago no gutsinda burundu umutwe wa Hamas yavuze ko uko gutsinda bisaba kwinjira mu mujyi wa Rafah no gutsemba batayoza bakora iterabwoba zihari yavuze ko bizaba kandi itariki bizabera yamaze kwemezwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yihutiye kwamagana ayo magambo umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo ya Amerika Sabrina Singh yatangaje ko Amerika yasobanuye neza ko idashaka intambara mu mujyi wa Rafah uri mu ntara ya Gaza yavuze ko Amerika ishaka kureba uburyo byakorwa muri ako gace kubera impamvu zifatika zerekeye ubuzima bw'abasivili b'abanyepalestine bahahungiye yemeza ko kugeza ubu hataragaragazwa uburyo bishobora gukorwa Ibiganiro byaberaga i Cairo mu Misiri mu mpera z'icyumweru byari byitabiriwe n'umuyobozi w'ibiro bya Amerika bishinzwe ubutasi Seiya William Burns hamwe n'intumwa za Israel Hamas na Katari Presidensi ya Amerika yavuze ko ibyo biganiro bihamye Ingabo z'umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu by'amajyepfo ya Afrika SADC zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugarura amahoro zatangaje ko abasirikare bazo bane bishwe abandi batatu bagakomerekera mu burasirazuba bw'icyo gihugu Fidel Niyongabo
abasirikare ba Afrika yepfo bavuga ko bamwe muri bo badafise ibigwanisho mu gihe byitezwe ko bagwanye mu M23 badafashijwe n'indege za kajugujugu z'ingwano nizitwara inteko n'ibikoresho bya gisirikare. Mushikiranganda rero kwivuna abansi wa Afrika yepfo Tandi Modise aherutse kubwira abamenyesha makuri Pretoria ko indege za kajugujugu zitanu gusa zitwara inteko n'ibikoresho bya gisirikare zo mu bwoko bwa Orksi kuri 39 arizo zikora neza, zitatu gusa kuri 11 zikoreshwa mu ntambara zo mu bwoko bwa Royvac nizo zishobora kuguruka. Ubushikiranganje je kwivuna abansi bwa Afrika yepfo guremera ko butashoboye kubandanya amasezerano ni society jejwe kugenduza no gusuzuma ko indege zikwije ibisabwa kugira zibandanye kuguruka. Indege za Afrika yepfo ziri muri Congo zivuga kandi ko zidashobora kuronka abaganga n'abaforomo kandi ko rimwe na rimwe zija kuryama zishonje je inyuma yo kwifungurwa bizirangiranye. Umuyobozi mukuru w'ishyira hamwe riharanira uburenganzira n'inyungu z'abasirikare muri Afrika yepfo Picky Grief yatangaje ko leta ya Afrika yepfo yarungitse inteko zayo muri kimwe mu bice birimo ingwano zikomeye cyane ku isi itabahaye ibikoresho, uburyo bw'amafaranga n'imyimenyerezo bikenewe.
Urakoze Fidel Niyongabo, iyo nkuru turaza kuyigarukaho mu buryo burambuye mu makuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari. Noneho tujye muri Gambia aho umudepite Almane Gibe atangiye ubukangurambaga bugamije gukura itegeko icyo gihugu cyashyizeho mu mwaka w'2015 ribuza ikurwaho ry'imwe mu myanya ndangagitsina y'abakobwa n'abagore. Ni nyuma y'uko mwaka ushize ubutabera bw'icyo gihugu bwatanze ibihano bya mbere kubahamirwa icyo cyaha. Nubwo hari ababona ko ibihano byashyizweho byoroheje abagore batatu bahamwe n'icyaha cyo gukuraho imwe mu myanya ndangagitsina y'abakobwa b'impinja 8 bahanishijwe ihazabu y'amadolari y'Amerika 220. Impirimbanyi z'uburenganzira bw'abakobwa n'abagore zirwanya imigenzereze zakiriye neza icyo gihano, zivuga ko ari insinzi idasanzwe mu rugendo rwo kurwanya umuco wo kudahana no gushyigikira ibi bikorwa. Ariko ibihano byabyukije impaka mu banyamadini bo muri Gambia biha umunyamategeko Giba agatsika ko kugerageza gukuraho iri tegeko rimaze imyaka 8 ribibujije. Inteko ishinga amategeko ubirasuzuma umushinga w'itegeko watanzwe na Depite Giba. Ni igikorwa gihangayikishije abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko iryo tegeko riramutse ryemewe yaba ari intambwe isubiza inyuma inzira yo kurwanya iki gikorwa gishobora gutera ingaruka mbi ku buzima bw'ababikorewe. Imiryango itegamiye kuri leta muri Gambia igera ku 180 iheruka gushyira umukono ku ibaruwa isaba guverinoma kugumishaho itegeko ribibuza. Gusa umudepite wigenga Giba uzwiho kunenga ubutegetsi buriho avuga ko kubuza ikurwaho ry'imwe mu myanya ndangagitsina y'abakobwa n'abagore bitari bishyigikiwe n'abantu benshi mu gihugu kiganjemo abayisilamu. Avuga ko benshi muri bo bemera ko gukuraho imwe muri iyo myanya bisabwa n'imigenzereze y'idini kandi ari inzira umukobwa anyuramo ngo abe umugore.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ku rubuga rwacu rwa internet, ni kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Muri iki gihe u Rwanda ruri mu bihe byo kwibuka genocide yakorewe Abatutsi, umukuru w'igihugu Paul Kagame yasavye abafisi ibyo bagiriza igihugu atwara bagiha agahengwe. Perezida Kagame yabivugiye mu kiganiro yagiranye jo kuwa mbere n'abamenyesha makuru ikigari mu Rwanda. Asunta Kaboyi yarakurikiranye ico kiganiro.
Intandaro y'ibyo ni ubutumwa ministre w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yanditse ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, aho avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije n'abanyarwanda muri iki gihe cyo kwibuka inzirakarengane za genocide. Ubwo butumwa bukomeza buvuga ko bunamiye ibihumbi byinshi by'Abatutsi, Abahutu n'Abatwa. Kuri bamwe mu banyarwanda banditse ku mbuga nkoranyambaga, hari ababifashe nko kugoreka inyito ya genocide. Ubutumwa nk'ubwo ni nabwo buri mu butumwa buri mu itangazo rya Presidensi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukuru wa Amerika Joe Biden yongeyeho ko abenshi mu bishwe bari abo mu bwoko bw'Abatutsi, abandi bari Abahutu n'Abatwa. Ati bwakozwe mu buryo bwo gutsemba imbaga, aho umuturanyi yahigaga umuturanyi. Mugusoza ubutumwa bwe, Perezida Joe Biden yagize ati "Ntituzigera twibagirwa amahano yabaye muri iyo minsi jana, intimba n'igihombo abaturage b'u Rwanda bayigiriyemo cyangwa se ngo twibagirwe uwo muntu dusangiye twese kuko urwango rutazigera ruganza." Perezida Kagame yasobanuye ko kuba Amerika ikigoreka inyito ya genocide ari ibintu we yaboneye igisubizo kera binyuze mu ibaruwa yasabye ko yandikwa isubiza ubutumwa bwa Amerika.
In the letter we told them, feel free to commemorate with us.
Mwibaruwa twababwiye ngo niba mubishaka mushobora kwifatanya natwe kwibuka. Niba hari nibyo mutishimiye kuri twe, ni uburenganzira bwanyu kubitubwira, ariko icyo dusaba ni kimwe. Niba ari ku munsi wo kwibuka, mwakwihangana mukadufasha kwibuka gusa. Ku minsi 365 y'umwaka muduharire uwo munsi umwe mudufashe kwibuka. Maze ku minsi 364 isigaye ni mushaka mutunenge buri munsi ku byo mutishimiye kuri twe.
Every day for everything you don't like about us.
Mu mwaka w'2020 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohoye inyandiko igaragaza aho ihagaze ku nyito ya genocide. Muri inyandiko iragira iti mu by'ukuri imwe mu ngamba zikomeye twafata kugira ngo twirinde amarorerwa ya rubanda atazongera kubaho ni ukubungabunga amateka y'ibyabaye. Kubera iyi mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihangayikishijwe n'uko impinduka zahinduwe mu nyandiko guhera mu mwaka w'2018 kugeza uyu munsi bigabanya intego y'icyemezo cya genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda kandi ikananirwa gufata neza uburemere bw'ihohoterwa ryakozwe ku yandi matsinda. Abahutu n'abandi benshi nabo bishwe mu gihe cya genocide harimo n'abishwe bazira ko barwanije amarorerwa yakorwaga. Kunanirwa kubaha no kwibuka abahohotewe byerekana ishusho ituzuye y'iki gice ikijimye cy'amateka. Hagati aho mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri Village Rugwiro, Perezida Kagame yahuye n'uwahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton wayoboye intumwa zagenwe na Perezida Joe Biden kwitabira kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Itangazo ryaturutse muri Presidence y'u Rwanda rigaragaza ko abo bayobozi bombi bagiranye ibiganiro by'ukuri kandi bitanga umusaruro ku mpinduka z'ibihugu mu myaka 30 ishize n'akamaro ko gushimangira umubano w'ibihugu byombi bihuriyeho. Iryo tangazo rivuga ko baganiriye kandi ku bibazo by'umutekano mu karere kandi bemeza ko hakenewe igisubizo cya politike gikemura intandaro y'amakimbirane mu burasirazuba bwa Congo. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru, umukuru w'igihugu yanashubije ku kibazo cy'uko abamunenga bavuga ko ari umunyagitugu, abandi bakavuga ko ahorana indoro iteye ubwoba, nyamara we siko abibona.
Niba wibaza ko Kagame wo mu myaka 20 ishize ari ubona ubu, ibyo ni ukumwibeshyaho. Ukurikije ibihe twarimo icyo gihe, ukabirengaho ugaseka, byaba ari ikinyoma. Byaba ari nko kwishushanya, kwibwira ko ibintu bigenda kandi byose ari bibi. Uko byagenda kose, uwo Kagame ukunda cyangwa udakunda, n'uwo nyine. Sinkeneye ko hari unkunda cyangwa unyanga ngo mbeho ubuzima bwanjye. Kubaho kwanjye simbikesha umuntu uwo ari we wese cyangwa se igihugu runaka, kabone n'ubwo byaba bikomeye gute.
Kwibuka ku nshuro ya 30 byitabiriwe mu buryo budasanzwe n'umubare munini w'abakuru b'ibihugu n'abahoze bayobora ibihugu byabo. Umuhango nk'uyu uhuza abashyitsi bakomeye waherukaga kuba mu kwibuka ku nshuro ya 25. Leta y'u Rwanda ivuga ko kwibuka mu buryo bugari butumira abayobozi bo hirya no hino ku isi bizajya biba buri myaka 5. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ibihugu vy'u Rwanda na Afrika y'Epfo biri mu nzira yo kunagura umubano warumaze imyaka irenga 10 warahagaze. Aya makuru yatangajwe n'abategetsi bose b'ivyo bihugu atanga icizere ko hoba hari ikigiye gukogwa kugira imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyompi ivemwo agatosi Burundi. Muri iyi nkuru mugiye kumviriza, Temistoke Mutijima aragaruka ku vyaranze umubano wa Afrika y'Epfo n'u Rwanda n'abatumye ubamwe agatosi.
Uruzinduko rwa Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo mu Rwanda nirwo rwabaye inkuru camarenga ko ibintu bishobora kuba byenda gusubira mu buryo. Uyu mutegetsi yageze mu Rwanda mu mpera z'icyumweru gishize, aho yitabiriye umuhango wo gutangiza ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi wabaye kuri iki cyumweru. nkuko yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na televiziyo SABC yo muri Afrika y'Epfo. Perezida Ramaphosa yavuze ko ari mu rwego rwo gusubiza ubutumire bwa mugenzi we w'u Rwanda. Mbere y'uwo muhango abategetsi bombi, ni ukuvuga Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, bari bagiranye ibiganiro. Kimwe mu bibazo bya vuba habisa n'ibihanganishije ibihugu byombi ni umutwe w'ingabo w'ibihugu byo mu karere k'amajyepfo ya Afrika SADC woherejwe kurwanya umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Congo. Igihugu cya Afrika y'Epfo kikaba ari cyo kiyoboye ubutumwa bw'izo ngabo. N'ubutumwa ubutegetsi bw'u Rwanda bwamaganiye kure kugeza no kugusaba umuryango w'umwe bwa Afrika kutabushyigikira. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere, Perezida Kagame yavuze ko yaganiriye na mugenzi we ku bibazo bihari ndetse yongeraho ko yanyuzwe n'ibiganiro bagiranye.
We could not have spent hours the president of South Africa and I.
Ntabwo twari kuba twaramaze amasaha njye na perezida wa Afrika y'Epfo tuganira ngo tubure kubivugaho. Ndabyo byari mu biganiro kandi nibwira ko twagize ibiganiro byiza, twumvise neza uko ibintu byifashe kandi birashoboka ko haba n'inzira nziza twafatanyamo mu kubikemura. Naranyuzwe, twarabiganiriye rero kandi ndanyuzwe, nibwira ko na perezida ubwe anyuzwe nuko twatera intambwe mu gukemura ibibazo.
Ku ruhande rwe, perezida wa Afrika y'Epfo nawe mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa SABC televiziyo yo muri Afrika y'Epfo nyuma yo guhura na perezida Kagame, yavuze ko bagarutse ku buryo bavugururamo umubano w'ibihugu byombi. Numubonano w'amaze amasaha atatu.
Last night I had an extensive.
Ijoro ryakeye nagiranye ikiganiro cyagutse nawe kukuntu twakongera kuzahura umubano kandi kubijyanye n'imibanire y'ibihugu byombi birarebana n'ibibazo bimwe bijyanye na visa, ingendo, kandi twizera ko tugiye gutangira uburyo bwo kongera kubyutsa no kongera kubaka umubano.
Ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo naho Perezida Ramaphosa yavuze ko yakiganiriyeho na Perezida Kagame ndetse bemeranya ko inzira y'ibiganiro bya politiki ariyo yatanga umuti kurenza igisubizo cy'ingufu za gisirikare. Itokorwa ry'umubano wa Afurika y'Epfo n'u Rwanda ryaturutse bwa mbere ku icwa rya Colonel Patrick Karegeya wahoza kuri ubutasi bw'u Rwanda wiciwe muri hoteli i Johannesburg mu 2013. Iryo ryaje rikurikira iraswa rya General Kayumba Nyamwasa wahoze ari umugaba w'ingabo z'u Rwanda warasiwe muri Afurika y'Epfo mu 2010 ariko warokoka icyo gitero. N'abasirikare bombi batari bagicana waka n'ubutegetsi bahoze bakorera bahitamo gushinga ishyaka ritavuga rumwe nabwo rya RNC, Rwanda National Congress. Muri ibyo bitero byombi, ubutegetsi bw'u Rwanda bwashyizwe mu majwi ko ari bwo bubiri inyuma. Ku itariki ya 6 z'ukwa gatatu mu 2014, Afurika y'Epfo yirukanye abadiplomate batatu b'u Rwanda ibashinja kugira uruhare mu gitero cyagabwe ku rugo rwa General Kayumba Nyamwasa. Icyo gihe kandi Afurika y'Epfo yahise ifata n'icyemezo cyo guhagarika gutanga impushya z'ingendo visa ku banyarwanda bifuza kujya muri icyo gihugu. U Rwanda narwo mu kwihimura kuri ibyo rwahise rwirukana abadiplomate batandatu ba ambasade ya Afurika y'Epfo i Kigali. Mu 2018 naho umubano w'ibihugu byombi wari watangiye kuzahurwa wajemo agatotsi. Ako katurutse ku magambo Afurika y'Epfo yise ko ababaje. Wari umunyamabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yanditse kuri Twitter avuga nabi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo w'icyo gihe Lindiwe Sisulu. Ayo nayo yaje akurikira ikiganiro Minisitiri Lindiwe Sisulu yari yagiranye n'abanyamakuru mu kwa 10 kwa 2018, aho yemereye ko yagiranye ibiganiro na General Kayumba Nyamwasa.
Mu Burundi bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura bavuga ko ataco biteze kwishyira hamwe riherutse gushingwa na leta y'u Burundi kugira ritorere umuti ubukene bw'igitoro mu gihugu. Thierry Vendayishimiye adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Inyuma y'ukwezi n'imisi mike yashinzwe iryo shyirahamwe rigiye gutunganya gushasha urudandazwa rw'igitoro mu Burundi ku itegeko ry'umukuru w'igihugu, bamwe mu baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuga ko uwo mugwi atakinini bawiteze ko. Bavuga ko leta hari ikintu nyamukuru yategerezwa kubanza gukora. Tubumvirize muri ano majwi yegeranijwe n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Kuva ingwara zitanguye kuba bahaguru yarondera imiti ariko nta muturama turabona, kuko iyo igitoro kibonetse abantu baragira umunsi mukuru iyingi imwe iyingi ikurikira bigasubira kugenda kwa kundi.
Agiye tubona amashyirahamwe menshi leta ishinga nka Regidezo mu minsi iheze yarazanye igitoro ariko ntibyamaze, nta mwanya muremure byamaze.
Umuti utiza kuboneka ni uko twaba dufise amafaranga y'agaciro kugira ngo dushobore kuza turazana icyo gitoro iyo kiri.
nabamwe mu bahinga mu by'ubutunzi babona kwiryoshira hamwe ritazohava harishika kwihangiro rya leta yarishinze bakavuga ko atana rimwe leta ibu mudandaza mwiza. Diomede Ninteretse numwe muri abo bahinga abona kwikatari gihe cyo gushira amafaranga mu rudandazwa rw'igitoro rwari rusanzwe herufise abarukora.
Leta ishinzwe ishira hamwe rizane iyo karbira iyo mazutu iyo esanse biboneka yuko ibigiye gukora akazi kawo agakora aba privé kuko leta ijejwe kuraba cyane cyane iby'amatagisi ingene ugo rudandazwa rugenda. Ni nkuko uvuga uti kumbure kw'inzoga zikenye reka leta y'u Burundi cidandaza inzoga. Leta rero ntidandaza igira byo bita controle de qualité igafasha ko badandaza ibikorwa byabo bigenda neza.
Uwo muhinga mu by'ubutunzi avuga kandi ko leta izohombera muri ugo rudandazwa rw'igitoro amakore n'amatagisi hamwe n'ubujije abigenga kubandanya ugo rudandazwa. Ninteretse agafatira ku yandi mashirahamwe leta yari yarashinze mu myaka iheze ariko ubu yahombye yongera razimangana. Diomede Ninteretse akabona ko leta yari ikwiye kwijukira ayandi masoko ntanga nguvu nk'ibindi bihugu bisa n'ibiriko biraheba igitoro.
Ikindi leta yari gukora yari gushira ayo mafaranga kumbure mu bindi nk'ibi byita energy eolien by'izuba cyangwa by'umuyaga n'ibindi bituma kumbure iyo karibiri bayirateba abarundi bijukira ibundi buryo na cyane cyane ko ubu abantu benshi bariko barava muri by'amazutu n'amaesanse bakaja mu bituma bidukikije bigenda bifise akanovera kandi bigenda bifasha.
Umuvugizi w'umukuru w'igihugu arahumuriza abafise amakenga kwiryoshira hamwe riherutse gushingwa kugira ngo ritunganye urudandazwa rw'igitoro atacorizo shikako. Rosine Grene Gatoni yabishikirije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego giherutse kubera ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi iri mu buseruko bw'igihugu kwigenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatatu uno mwaka wa 2024.
Iryo shiramwe naryo nyene rizoza riremurura uwo mutwaro wahora ugaragara iyo hageze kurangura igitoro kubera ubukene bw'amafaranga ava makungu kuko mwagiye muravyumva kandi byagiye biribonekeza yuko amwe mu mashirahamwe amwamwe yahabwa amafaranga ava makungu kugira ngo arangure ico gitaro ubwo buryo kenshi na kenshi bwose ntibwakoresha igikorwa.
Uwo muvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aranahumuriza abigenga bahora baja kurangura bakadandaza igitoro kwiryoshira hamwe ritaje kubabuza kubandanya ico gikorwa. Ishirahamwe Sopebu ryashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 24 ukwezi kwa kabiri uno mwaka wa 2024. Iryo tegeko ritegekaniriza iryo shirahamwe imiliyaridi 120 z'amafaranga y'amarundi rikaba rigizwe n'abantu indwi batandatu bo muri leta n'umwe yigenga wo mu bari basanzwe binjiza igitoro mu gihugu. Sijya mbere leta ya Gitega ivuga ko ifashe urudandazwa rw'igitoro mu ntoke ariko ubukene bwacu bukagoma bwibonekeza. Mu mwaka uheze w'2023 umukuru w'igihugu akaba yari yamenyesheje ko igitoro acifatiye mu ntoke ariko n'ubu kibonetse kikaba kimara indwi zibiri gusa. Evariste Ndayishimiye akaba yahavuye yiyemerera mu kiganiro yaremesheje kubamenyesha makuru mu mpera z'umwaka uheze ko ata amafaranga mva makungu leta ifise yo kwinjiza igitoro gikwiye mu gihugu.
Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka leta ya Afrika y'Epfo yararungitse inteko 3000 mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyongeye ku nteko 1000 zari zisanzwe ziri muri ico gihugu. Ico gihe abategetsi ba leta ya Afrika y'Epfo batangaje ko kurungika inteko z'igihugu cyabo byari mu mugambi wo gucungera umutekano ku mugabane wa Afrika no gufasha Kongo kwivuna ibitero by'abagwanya ubutegetsi. Yamara umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Darren Taylor ari Johannesburg avuga ko muri iki gihe abasirikare ba Afrika y'Epfo batangaza ko badafise n'ibikoresho bya nkenegwa avuga ko ibyo byatumye bageramigwa bikomeye. Abasirikare ba Afrika y'Epfo bavuga ko bamwe muri bo badafise ibigwanisho mu gihe vyitezwe ko bagwanya umugwi M23 badafashijwe n'indege za kajugujugu z'ingwano n'izitwara inteko n'ibikoresho bya gisirikare. Umushikiranganji rero kwivuna abansi wa Afrika y'Epfo Tandi Modise aherutse kubwira abamenyesha makuru Pretoria ko indege za kajugujugu zitanu gusa zitwara inteko n'ibikoresho bya gisirikare zo mu bwoko bwa Orksi kuri 39 arizo zikora neza zitatu gusa kuri 11 zikoreshwa mu ntambara zo mu bwoko bwa Royvac nizo zishobora kuguruka ubushikiranganje rero kwivuna abansi bwa Afrika yepfo buremera ko butashoboye kubandanya amasezerano ni societe jejwe kugenduza no gusuzuma ko indege zikwije ibisabwa kugira zibandanye kuguruka indego za Afrika yepfo ziri muri Congo zivuga kandi ko zidashobora kuronka abaganga n'abaforomo kandi ko rimwe na rimwe zija kuryama zisho je inyuma yo kwifungurwa bizirangiranye umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira n'inyungu z'abasirikare muri Afrika yepfo PK Griff yatangaje ko leta ya Afrika yepfo yarungitse inteko zayo muri kimwe mu bice birimo ingwano zikomeye cyane ku isi itabahaye ibikoresho uburyo bw'amafaranga n'imyimenyerezo ikenewe PK Griff yagize ati
South Africa's troops has been deployed there under circumstances where they now have to set up
Abasirikare b'Afrika yepfo bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bajyanwe no kurwana ariko bagiye batarabyitoje iyo udakoze imyitozo buri gihe ntushobora gusoza inshingano uko bikwiye hejuru y'ibyo hari n'ibibazo by'amafaranga bibarenze nta ndege zihari kugira ngo zibagezeho ibikoresho abasirikare bakenera buri gihe iyo bagiye ku rugamba
PK Griff yatangaje ko kuva mu kwezi kwa kabiri abagwanya ubutegetsi bisha abasirikare batari bake abandi batari bake barakomereka mu gitero cha Mortier. Griff yavuze ko avugana imisi yose n'abasirikare ba Afrika yepfo bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko bacitse intege kandi bamwe babona ko ibikorwa barimwo ari ibikorwa byo kwiyahura. PK Griff yagize ati
These people are at great risk.
Bari abasirikare bari muri Congo bari mu ngorane bikomeye. Icyemezo cyo kubohereza cyafashwe kutihuti. Niba hari umugambi niwatangajwe mu buryo butomoye kuko abasirikare bari muri Congo batitaweho uko bikwiye kubera ko badafite ibikoresho n'ibindi bakeneye bihagije. Ibintu ntibimeze neza na gato kuri bo.
Mu ijambo aherutse gushikiriza inama nshingamateka Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yarahakanye ko leta yiwe yarungitse abasirikare bayo muri Congo gihuti-huti badahawe ibikoresho bakeneye yavuze ko abasirikare b'igihugu ciwe biteguriye neza kugwana kandi bafise uburyo bwose bakeneye Perezida Ramaphosa yagize ati
We have been part of peacekeeping missions
twagize uruhare mu bikorwa byo kubungabunga umutekano mu bice bitandukanye byo ku isi dushigikiye abasirikare bacu bashyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo Afrika ibe umugabane utekanye ufite amahoro ibyo nibyo tubashimira tubaha icyubahiro kandi dufasha abakomeretse n'imiryango y'ababa baguye ku rugamba
Yamara PK Griff ayoboye ishyirahamwe riharanira uburenganzira n'inyungu z'abasirikare ba Afrika yepfo yatangaje ko abandi basirikare batari bake bo muri Afrika yepfo bazokwicwa mu gihe abandi bazokomereka muri Congo kiretse baronkejwe uburyo bakeneye mu maguru masha abahinga mu vya gisirikare no kwivuna umwansi bavuga ko imigambi yerekeye gucungira umutekano ya leta ya Afrika yepfo itaronswa amafaranga n'uburyo bikenewe kugira ishike neza kuvyo yishinze
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ningaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri aka kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategugwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na Fidel Niyongabo amakuru yarahagarikiwe na Edi Gwema ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kurora nigo.